kila balaa, mrefu, anakaba, anazuia, anashambulia. Huyo kutoka, huyo, 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 Mohammed Ouattara, Mohammed Ouattara, Mohammed Ouattara, Mohammed Ouattara, kutoka Ivory Coast, Mohammed Ouattara, kutoka Ivory Coast.
Bye.